macho y'umugenzi macho yatangiye macho yagatuza
Era wazir mbese arakwicara kwicara kwicara gapirara gacomoka na arakagopyora kwicara 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 gapirara gacomoka na arakagopyora Sekunde, mwalimu refari atapiga kipenga, pambano limalizike.